da sim burba kawawe ira kamane kanguhe mpundo rwanda yehe kukura zikwiye yego rwanda Kirusha ibindi ribakiza